Ko Ala Toku Ingoa.
Ko Joanna Toku Ingoa.
Kia ora everyone. Welcome to our Maori Language Week Assembly. In 1972, 30,000 signatures were delivered to Parliament calling for Te Reo Māori to be taught in schools.
The Māori language movement's goal is to grow the number of speakers of Te Reo Māori to 1 million speakers by 2040.
To help us reach this goal, we are asking everyone in Conferro School to join the rest of New Zealand and collectively sing and listen to some waiata at 12 p.m.
Te aroha, te whakapono. Me te rangi Māori e tātou tātou e. Te aroha, te whakapono. Me te rangi Māori e tātou tātou e.
O mā rāpiti. O mā rāpiti, o mā rāpiti, o mā, o mā, o mā. O mā rāpiti, o mā rāpiti, o mā, o mā, o mā. O mā rāpiti. O mā rāpiti, o mā rāpiti, o mā, o mā, o mā. O mā rāpiti, o mā rāpiti, o mā, o mā, o mā. Pū, pū, pū. Te pū o te kaipāmu e. O mā rāpiti, o mā rāpiti, o mā, o mā, o mā.
Taurā tangata, motu ana te taurā kai. mana ki tohu kai po I tangata ai koe, I hari mai a koe Kia mana ki tohu kai po Kia mana hoki ki tō whānau Kia mana ki tohu kai po